iqela laseNetherlands liza kubanceda abanyana banyana ukulungiselela itumente enkulu yabasetyhini kwilizwekazi iAfrika. INetherlands ikwindawo yesihlanu kumanqwenqwe ehlabathi kwibhola yabasetyhini yaye idlala imidlalo yokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi sithetha nje. Aza kuqubisana kwesithathu lamaqela amabini kwisithuba seminyaka emithandathu.
We know technically they're a good side. They move the ball around, you know, they're a top striker, so it'll be a challenge for our defenders.
Abadlali bebanyana ababikho kwizinga elifanelekileyo nanjengoko ingekavuli isizini yeligi yabasetyhini kweli.
The mixture of the international based players and the local based players will feed off good from each other.
Umqeqeshi weBanyana uthi lomdlalo ufike ngexesha elifanelekileyo.
So it's an opportunity to test and see what we still need to work on going forward. You know, because a top-ranked team like the Netherlands, who we've played on a few occasions, was in the 2019 World Cup final, was at the Olympics, will test us in all capacity.
IBanyana Banyana kulindeleke ukuba intingele kwelase Netherlands ngomso.